ikaze mu gihe cy'impembero.
Bakunze twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impembero ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusoma dusangira riri mu gitabo cya Nehemiya igice cya mbere n'igice cya kabiri. Nehemiya igice cya mbere hamwe n'igice cya kabiri muhezagigwe n'iki gisomwa. Hejuru umutwe w'amajambo uravuga ngo Nehemiya yumva inkuru z'ibyago byateye i Yerusalemu. Umurongo wa mbere, amajambo ya Nehemiya mwene Hakariya mu kwezi kwa Kisirevu mu mwaka ugira 20 na insanzwe ndi kumurwa i Shushani. Maze Hanani umwe muri bene wacu araza azanaye n'abantu bamwe bavuye i Buyuda mbabaza inkuru z'amasigarira y'Abayuda abari barasigaye batajanywe ko ari nyagano, mbabaza n'inkuru z'i Yerusalemu. Barambwira ati abari barasigaye muri ico gihugu batajanywe ari nyagano bari n'amarushwa menshi n'ibitetegwa, kandi inzitiro z'amabuye z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Umurongo wa kane, umutwe w'amajambo uravuga ngo isengesho rya Nehemiya. Nuko maze kumva izo nkuru nca nicara ngaho ndarira, mara iminsi mbabaye nisonzesha nsengera imbere y'Imana nyen'ijuru. Ndavuga nti ndakwinginze Uhoraho Mana nyen'ijuru, Mana nkuru uteye ubwoba ukagumya isezerano n'imbabazi ugirira abagukunda bakitondera ibyagezwe byawe. None tega ugutwi kwawe wumvirize, tereza n'inyonga zawe witegereze, kugira ngo wumve gusenga kwanje. Jehova musabyi wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku murango no mu ijoro, nkwingingira abasabyi bawe b'Abisirayeli, natura ibyaha twebwe abise twagucumuye ko mbere twe n'inzu ya data twaracumuye. Eka twaragucumuye ko bikomeye, ntitwitondeye ibyagezwe byawe n'ibyo washinze n'amabwirizwa yawe, ibyo wageze umusabyi wawe Mose. Niwibuke ijambo wabari umusabyi wawe Mose uti nimwandyaruka nzobashwiragiza mu mahanga, utari ko nimwampindukirira mukitondera ibyagezwe byanjye mukabishitsa, naho abirukanwe bari bo muri mwebwe bazoba bari ijuru riherera, uti sinobora kubakurayo nkabegeranya nkabazana hahantu nitoranije ngo izina ryanjye rihabe, izina ryanjye rihabe. None rero abo nibo basavyi bawe kandi n'abantu bawe wacunguje ubasha bwawe bwinshi wo n'ukuboko kwawe kw'inkomezi. Bwirukiro, ndakwinginze tega ugutwi wumve gusenga kwanje. Jehova musabyi wawe wumve no gusenga kw'abasabyi bawe bakunda kubaha izina ryawe. Untabare Jehova musabyi wawe, umpe kugira amahigwe uyu munsi no guhangazwa n'uwo muntu nsabye, kuko nari nsanzwe ndumukevyi mpereza umwami igiturire cyangwa mpereza umwami icyo kunywa. Igice cya kabiri, umutwe w'amajambo uravuga ngo umwami w'abaperesi arungika Nehemiya i Yerusalemu. Nuko mu mwaka ugira 20 umwami Aritazaruzi ari ku ngoma mu kwezi kwa Nisani, umunsi uri zina vino yari iteretse imbere y'umwami, maze ndayabira ndayimuhereza, kandi sinari bwagira umubabaro ndi imbere yiwe. Nuko umwami arambaza ati mbega kubabaye wiraburaniye mu maso kandi utagwaye, ibyo ntibiterwa n'ikindi atari umubabaro mu mutima. Ndaheza ngira ubwoba bwinshi ndamwishura nti mwami nyaguhora ku ngoma, mbega nobura kwiburanirwa igisagara cya sogokuruza aho bahambwe carabaye matongo kandi amarembo yacu yarahiye. Nuko umwami arambaza ati none ugomba iki? Nca nsenga Imana nyen'ijuru maze nishura umwami nti niwabishima ga mugenzi nkagira ubutoni imbere yawe. Icyo ngusaba no kugira ngo undungike i Buyuda mu gisagara kiri mu imva za basogokuruza, subire ndacubake. Kandi umwami yaravyagiye ngaho ari kumwe n'umwamikazi wiwe, nuko arambaza ati urugendo rwawe ruzorwa iminsi ngahe kandi uzogaruka ryari? Nuko umwami yemera kundekura nanje nca ndamubwira igihe. Ndaheza ndamubarira nti niwabishimaga mugenzi mpabwe ivyete nshira ivyegera vyawe vyo hakurya y'uruzi, kugira ngo bemere kuma inzira shiki uyuda boni chete shira asafu umurinzi arinda icibare cyawe kugira ngo ampe ibiti byo kubaza ibikingi by'amarembo y'igihome cy'abashibamye cyo ku ngoro boni ivyo ruzitiro rw'igisagara n'ivy'inzu nzobamo nuko umwami arabinyemerera abitewe n'ikiganza ciza c'Imana cyari kuri jewe umurongo w'icenda umutwe w'amaje amavuga ngo Nehemiya aja kuraba inzitiro zasenyutse maze ngenda njanye n'abagabisha b'ingabo n'abagendera ku mafarasi umwami yampaye shikira ivyegera vye vyo hakurya y'uruzi mbahereza ivyeta umwami yandungikanye buno Sanibarati Muhoroni bona Tobiya umwamoni w'umugurano bavyumvise bibamerera nabi cane ko haje umuntu ababa yabisirayeli nuko nshitse Yerusalemu mara iminsi itatu ndaheza mpenga mu ijoro mvyukana n'abantu bake kandi sinagize umuntu n'umwe mbwira iby'Imana ashize mu mutima wanje ngo ndabikorere Yerusalemu kandi nta mafarasi twajanye atari nagenderako nuko iryo joro nca mu irembo rija kumwonga nkomeza inzira y'isoko y'ikiyoka shika no ku irembo bacishamo umwavu genda nitegereza inzitiro z'amabuye z'i Yerusalemu ukuntu zasenyutse n'amarembo yaho ingene yahiye maze nkomeza inzira nshika ku irembo rija ku iriba shika no ku kidengeri cy'umwami ariko ntiyaboneka inzira ifarasi nagenderako icamo nuko iryo joro nyene subira kudugana kagezi nkomeza kugenda nitegereza inzitiro ndaheza ndakevya nsubira guca muri byarembo rija kumwonga nuko ndataha ariko abakuru ntibari bazi iyo nagiye canke ico nakoze kandi ntacu nari bwa barire abayuda arabarezi arabaherezi murantunga arabaherezi canke abanyacubahiro canke abakuru canke abandi bose bazokorana nanje ico gikorwa umurongo wa 17 umutwe w'amaje amavuga ngo Nehemiya aremesha abantu ngo bubake maze ndababariya nti mbega ntimubonaye twabonye ingene Yerusalemu hahindutse imisaka n'amarembo yaho akaba yarahiye enda nimuze dusubire twubake uruzitiro rwaho kugira ngo twoye kwamatura gatwenga ndaheza mbiganira ingene ikiganza ciza c'Imana yanje cabanye na jewe mbiganira n'amajambo umwami yambwiye nabo baravuga bati nituve hasi twubake nuko bariyungunganya bashira ko bakora ico gikorwa ciza ariko Sanibarati Umuhoroni na Tobiya umwamoni w'umugurano na Geshemu umwarabu bavyumvise baradushinyagurira batubarirana gakengerwe bati ivyo mukora ni biki mbega suko mugomba kugarariza umwami nanje ndabishura n'Imana yo mu ijuru nizotuma bikunda nico gituma twebwe abasavyi bayo dushira ko tukubaka ariko mweho nta mugabane nta bubasha nta n'icibutso mufise i Yerusalemu Imana ishimirwe ijambo ryayo mukundwa wanyumvirije reka nkundire nkundira ndakubare nti Imana yo mu ijuru izotuma bikunda ivyo Imana ashize ku mutima wawe gukora ivyo wasengeye favori Imana ikiganza ciza cuhoraho urukundo ukunda bene wanyu ukunda igihugu cawe ukunda Imana ukunda na mugenzawe oh rutume Imana igushoboza nawe barira bakugwanya n'abakuza gukora ikiri ku mutima wawe Imana yo mu ijuru izotuma bikunda hanyuma ni wasenga usenge nka Nehemiya mu gice ca mbere umurongo wa 11 uti umpe kugira amahirwe uyu munsi Imana iguhe kugira amahirwe uyu munsi Imana iguhe kugira amahirwe muri iyi ndwi Imana iguhe kugira amahirwe muri uku kwezi Imana iguhe kugira amahirwe muri uyu mwaka Imana iguhezagire ya Mana izotuma bikunda ya Mana yo mu ijuru apana izikuzima apana izibihekwa apana izindi zibigirwa Mana oya ya Mana yo mu ijuru izotuma bikunda abari usaba iguha amahirwe iguhe favela aho uja hose abo muhura bose aho ubaye hose ugire ikiganza ciza cy'Uhoraho nawe uremeshe abawe uremeshe umutima uremeshe umukorana uremeshe umuryango uremeshe avukanye uremeshe abanye n'abagenzi utimana mu ijuru izotuma bikunda murakoze kudutega yombi murakoze gusangiza abandi ubutumwa bwiza muragahezagirwa umwami wacu